Wales. Thank you.
This is a split call, 5 minutes. I call Willow Jean Prime.
E te māngai o te whare, tēnā koe. He tūpoto tēnei ki te kōrero e pāna ki tēnei pire, ka tahi anō ka uru mai ki roto i te whare pāremata nei. E hihi ana hau ki te kōrero mō tētahi wāhanga o tēnei pire, arā ko te wāhanga mō te reo Māori. Kia hau nei tino pai tēnei wāhanga hau. Tēnei kaupapa hau i roto i tēnei pire. Hea hai, nā te mea ka whakauru atu te reo Māori i roto i te ture. Kua roa te wā te tari tāke e whakaai ana kia tono atu, kia tuku atu ngā ripoata, ngā whakamau nama i roto i te reo Māori. Mēnā e whakaai ana te kai komihana. Engari ko tēnei, ko te whāinga, kia uru atu tēnei ki roto i te ture, hei ture, ka taia e te tangata, te kai a te tangata kai utu tāke, te tono atu, te whakamau nama i roto i te reo Māori. Nō reira, ko te kaupapa i roto i tēnei pire, ka tini ngā ture e rua, kia tae ai ngā tāngata, ngā pākihi, ngā kamupene, ngā umanga anō hoki o rātou whakamau nama. Nā, he mea nui tēnei, nā te mea, ko roa te wā te reo Māori e noho ana he reo motuhake, he reo e whakamana ana i te ture i roto i tēnei whenua o Aotearoa. Engari, ko roa te wā, āhua rua te kau tau, te whare, te tari tāke, e whakai ana engari kāhore anō kia ture. Nō reira, e tino tautoko ana hau i tēnei tuāhuatanga. Hea hai, nā te mea, he reo motuhake o tēnei whenua. Tuarua, he nui ake ngā kai kōrero, ngā tangata e mōhio ana ki te kōrero Māori i roto i Aotearoa nei. Tēnā pia, he hehi anō rātou ki te tuku o rātou pepa, o rātou whakamau nama ki te tari tāke i roto i te reo Māori. Ko kite a hau i runga i te kāia i te pauaka whakāta i ngā wiki kua pahure ake nei te maha o ngā pākihi Māori e hokohoko ana o rātou taonga mo te krihimete i tēnei wā. Nō reira e whakaaro ana hau, tēnā pia he hehi anō rātou ki te tuku o rātou pepa ki te tari tāke i roto i te reo Māori. Koera te tūmanako me ki, kia hai, kia orai te reo, kia kaha te reo Māori. Nō reira e te māngai o te whare, he tūpoto tēnei ki te tautoko marika i tēnei wahanga i roto i tēnei pire. Tēnā koe.
I call Alistair Scott, 5 minutes.
Thank you, Mr. Speaker, and it's with pleasure that I stand and oppose this bill.